Ali choni lingena zindaba.
Ebuti, kalo kunkansa, ba iti nindo bana kundala shwe moto eni kota uswele ki.
Chopa ndukbali sele.
Aibo, aibo.
Indoda engummi waseMalawi nebhubhele endlini ebirenda kuyo eSamora eKapa ayikwazanga ukuthathwa imoto yomzimba ngenxa yokungabinazo iimpepha zalapha eMzantsi. Ngale mini yanamhlanje abahlali besitrato saseJogqabi eSamora eKapa bashiyeke bothuswe kukubhaxa umzimba wendoda eneminyaka i-58 ubudala ulele ngomqolo ebhedini intloko ijongise phezulu. Amehlo evulekile igcwele ligazi ebusweni nasezandleni. Unobalisa uthi umfi ongummi waseMalawi unentsuku ezimbini erenda kweli khaya. Ugule ixeshana kwisigulo abathi yi-TB. Ubonwe ngabantu ebebemkrobe ngefestile engasabeli. Elijaja ligazi ebusweni amehlo evulekile. Kudizwa ukuba ugabhe igazi waphelelwa ngamandla kungekho bani ongamnceda kuba ebehlala yedwa. Amapolisa aseSamora ayeyabizwa nesithuthi esihambisa umzimba. Umnqa ngokuba usapho lomfi luxelelwe ukuba akazukuthathwa kuba ingenazo iimpepha. Usapho luye lwaziqeshela imoto umfi wasongelwa ngengubo wafakwa kuyo. Ibizi zijwili zezikhalo usapho lungakholelwa abakubonileyo. Ukanti kukwadizwe ukuba iimpepha zikamfi zamka nonqevu ababeqhekeze kwindlu eberenta kuyo ngaphambili.